Aye, General Six Wangit. Aye, Sumzer and Namalala Matambam Tope. Sigangaga, Naya General Mamposa. Aye, Master Petro.
Susu, 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 Sus